njengoba ke iqembu lesizwe lalana ke eNingizimu Afrika iBafana Bafana izodlala ke neqembu lesizwe lalaphana ke eFrance kuwona ke umdlalo lona ke ubungane, kanti lona ke uyidefender yeBafana Bafana oke wadlalela iKaizer Chiefs iMamelodi Sundowns khona lana eNingizimu Afrika yena ke uSiyanda Xulu uyaphawula ke ngalomdlalo.
It happens sometimes, iyenza ngempela ukuthi usabiso igama lomuntu, kodwa ngiyacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ugcina ubonela ukuthi ekugcineni ibhola lodwa abadlali babodwa and sport 22, so awumehle omngaka wokho igame esidlalile, but kuba nalowo phela ukuthi udlala nabani, the African champ, the world champion, so obviously kunoba nalowo ama goosebumps, but we're going to be fine.